Imana niyo buhungiro bwacu
ingo mezi zacu
umufasha tabura guseruka
uma kugwa
Imana niyo buhungiro bwacu
ingo mezi zacu
umufasha tabura guseruka
uma kugwa icyo gituma tutazotinya naisi Yoinuka na imisozi yose yoshimugwa ikaja mukiyaga icho gituma tutazotinya naisi yoinuka na imisozi yose yoshimugwa ikaja mukiyaga
Imisozi kikije Yerusalemu
Ikuora kikija miwe
Uhereye none kushitsa ibihe byose
Yama zikama miwe
Imisozi kikije Yerusalemu
Ikuora kikija miwe
Uhereye none kushitsa ibihe byose
Yama zikama miwe Icho gituma tutazotinya Naisi Yoinuka na imisozi yose yoshimugwa ikaja mukiyaga nicho gituma tutazotinya naisi yoinuka na imisozi yose yoshimugwa ikaja mukiyaga
Enchuti yanju zigirijwe nibibazo
Yema niwiyebure
Yesarazi mitwaro yawe yose
Nacho wiganyira
Enchuti yanju zigirijwe nibibazo
Yema niwiyebure
Yesarazi mitwaro yawe yose
Nacho wiganyira Wese munani we namwe muremerewe Nimuze Yesu mumwikoreze bitwari baremereye uronge amahoro wese munani we namwe muremerewe nimuze kuri Yesu mumwikoreze bitwari baremereye uronge amahoro nico gituma tutazotinya naisi yoinuka na imisozi yose yoshimugwa Ikaja mukiyaga nicho gituma tutazotinya naisi yoinuka na imisozi yose yoshimugwa ikaja mukiyaga nicho gituma tutazotinya
oya
naisi yoinuka na imisozi yose yoshimugwa ikaja Mukiyaga